Dipotso tse ding ha di botswa, dipepesa ho se tsebe Modimo e re reng re a mo rapela. Hobane ha ne re tseba Modimo eo re mo rapelang, dipotso tse ding ha di yo question paper. It should be obvious. If I come to Jesus, obvious I will never leave with the same situation. If I come to Jesus, obviously I will never go back home the same way I came in. Kau anet yo kopane le monga bophelo nke ke ka swa bophelo bo leteng. Ha o botsa hangata o pepesa ho se tsebe Modimo o nang le yena. Jwale hore o tsebe Modimo o tlo tlameha hore o nke maikarabelo bonngweng ba hao ho lo teana le Modimo ho sena batho. Hore ha o etsahala dintho mahlong a batho o bona le karabo o itswang ho e lata ho Modimo le le babedi. Modimo wena o itse lentsweng la hao o keke wa ntloela, o kekebe wa ntahla. Wena lentsweng la hao, you said you will supply. I know who God is. I know what he can do. In the name of Jesus, I don't care how long the mess has been there. I don't care how long the sickness has been rippling your body. But if God, it is for us, who can be against us? Who can be against us? Ntate Makateng, ha ke tlatse re kentjena, ke itletse fela gore ke tlo kgona go kusa gona Modimo ke mang. And ga ke tseba gore Modimo ke mang, tsebong ya Modimo, bogodi ba Modimo bo pepesitswe.